Thank you. Thank you. Thank you. Aisha nana kunajisa. Makaliye ye. Kuka kafisiya nzuki. Ndoto bemoni. Amezale katise. Beno.
Baby. Thank you. Thank you.